Dora ya sibo jenifana Kwenye artimuru ya baka sibo nge Mamenge yuni Nara yuna anda berengola note
You are no good.
apake na itua na jojo obo nilosi mama emore icholongo kuju anacheka siri tumori.